Nimbona Jean-Pierre benshi batazi Kidum ararindiriwe cyane gose mu gisagara cha Bujumbura aho yitezwe gukora igiteramo atari kimwe habwo ibiteramo byinshi bitandukanye giye kuzokora hirya no hino ngo ashobore kubituyagira mu kiganiro twashobore gukora naha mu misi iheze. Uno muririmbyi rurangiranwa amaze gukora ibitari bike mu muziki Indundi akamenyekanisha Burundi hirya no hino abigishije mu ndirimbo ziwe agitezwe Bujumbura hagiye kugurura foire canke ihayanishwa ibidanda kwa mu gisagara cha Bujumbura gateguwe n'igihugu cha Kenya na ambasade y'igihugu cha Kenya iri mu Burundi. Uno murimbyi rero amakuru adushikira nuko ashobora kuba adashimishwa na podium yoba yashizwe ahabona yashizwe ahabona azokorera ko niyamara gushika i Burundi. Kidum tukaba tukiri ko turamurondera ngo tubimubaze yatubwire byinshi bitandukanye muri byo avugwa ko ariko tukaba tutaramuronka ariko igihari gusa ko amakuru dukesha bamwegereye avuga ko uno muririmbyi ashobora meme no kudashika i Bujumbura mu gihe iyo podium ishobora kuba itara hindugwa. Amakuru yacu tudwanaye dutohoza tubandanya tubaza hirya no hino ariko amakuru adushikira avuga ko uno muririmbyi ashobora kudashika i Bujumbura kuko gushika kuruno munsi wa gatatu itariki 31 uno muririmbyi akaba atarashika mu gisagara cha Bujumbura aho ariko ategerejwe musi weje tari kimwe nuko rero tubonaye turindire twumvirize kuno muri rinzi ashobora kuzoshika byukuri canke yoba yahagaritse urugendo ogwiwe. Icyo twamenyesha nuko uno muri rinzi afise ibiteramo bishika bitatu canke bine azokora hayicambira ico giteramo yahamagawemo na ambasade ya Kenya. Hariho ikindi giteramo azokorera kuri La Costa muri mu Kibenga, hari n'ikindi giteramo azokorera kuri Lianibar ibubanza akaba kandi nkuko ashobora kubitumenyesha kiganiro twakoranye yamenyesheje ko azokora ikindi giteramo akitari icyo kurihisha icyo giteramo nacyo
Kidum amakuru adushikira avuga ko mushura kuba muzoshika i Bujumbura mu giteramo muzokorera i Bujumbura nyine amakuru niyo siyo
iyo
yego ibiteramo twarabonye menga hari ibiteramo byinshi muzokora nivyo muzobikora benshi bagira bati hari ibiteramo ngira bo bamushizemo Kidum atavyaramenye
oya hariyo kimwe kutangiye gukora ariko hariyo nabandi bagiye urakiwanje kuri uyu munsi urumva ni henshi ariko
ego ego iyi Bujumbura muzohamara igihe kingana gute gakidumu turamenyereye ko iyo mushitse muhira kenshi murakunda kuhateba mugakora utuntu aturiya mukaraba n'umuryango mbega mubona muzohamara igihe kingana gute
kifuza ko ruhamara n'ibintu
abarundi batari bake ntibaherutse kumva akaririmbo ka Kidum akorana n'uwundi muririmbyi mbega hara kandi hari ugukorana indirimbo n'uwundi muririmbyi Bujumbura mwamufise
Hey.
Ego Kidum nibaza ko akanya gasana ka kutujangira ngo namwe bwe tubafashe muri ko murakora utundi dukogwa ariko twizere ku kindi gihe twasura kubajye gwa rabira ngo tubabaze ikintu byagenze Bujumbura neze ko muzoduha kanya
Ego kabi
Ego ariko akajambo kanyuma ko bari akajambo kanyuma ko bari Burundi bari ko baradukurikirana Sidisudi naho nyine ntimuherutse yo hari umugambi mwa mufise wo gukubitira erega nabakunzi baho nabo nyine barabakumbuye. Muri Afidisudi.
Oya si meruse yo madinya kibiri. Meruka muri mu bipushi bizina kimwe na kane.
Yego.
Ariko nisha kwa ko nda hanga nabo cyangwa.
Yego. Kidum reka tubike abantu renze ku kindi gihe nitwasura kubajya kahara nkuko nahemeje kubivuga mu zodo hakayogera ngo dusure tuganire duce ikijya no hino ibijyanye n'umuziki wawe.
Ahubwo ku bakunzi b'Indundi naja kugira bari muri Australia yuko izo ngendo zose zagiyegeze izo ngenda muri Australia
yego nyene muri Australia uwo ushaka kuba arafata ikibanza mbega yo gifata gutega baje
muri Sydney muri Brisbane n'ahandi
yego Rekarere tubashimire nizere ko abakunzi b'umuziki w'Burundi bacha babaryoherwa na kakaririmbo vimba vimba muheruka gukorana n'umuririmbyi w'umurundi ari mu gihugu cy'u Rwanda hope
Yego.
Reka ndabike banu rero jewe twari kumwe muri numwanya ariko mubanda yimwibuka ko akanimero kanje ari ka kandi nyene guteranye mu 2025 kubifuza kugira ico bashikirije canke kubifuza guhayanisha ibikorwa byabo turabaha ikaze ikindi twamenyesha nuko kuba ariko batwumviriza baciye kuri WhatsApp mushaka kuja kuri YouTube mukagira subscribe kuri channel yacu ya Indundi TV canke mukaja kuri Facebook yanje Kingian Cool noneho mukabasha kuronka izi ibindi bikorwa bitandukanye andi management twagiye dukorana n'abandi baririmbyi batandukanye reka rende bike banure nzere kundi munsi nkano mango tabona cyane makuru tuzobanatu yabashikiriza kuko twa